Uthando lwami bengikunika lona bekungelakho wedwa emhlabeni isithandwa sami ebengekho munye bengithi uyithemba lami ngoba ikusasa lami bengilibona kuwe bengithi sohlukaniswa ukufa nawe kanti lutho bengithi uzongivikela etheni zami kanti ngobulawa nguwe sekusobala ukuthi konke owakusho ngami okuhle nevamente Slim my eyes and over every time you told me that you love me, I believed it. But don't you see your army? See, I fool no good. You won't give up, man. You go so good. And I'll be in Langaga, in Langaga. That nigga, you're not. Don't I told you? And I'll be in Langaga. Uthando lwethu luhlale linenjabulo inyembezi kungabi yinto eseduze Bengothemba ngempilo yami manje ngikhala kuze kuse Akekho ozongiduduza Ngathi ngavele ngiduke Kodwa inhliziyo yami Siyafuna ukuxolela ingqonda ngeke ivume Ngibuza ukuthi engabe yini lengaka Engabe yini lengaka, yini lengaka, takunika yona. Tungayitholi kimi we. Ngibona kuwe mina ngakuthanda bethi ngibonani kuwe ngakuthanda bethi soke sibone ngakuthanda baby